singavani ngendlela engiyiyo ne andibawuli
undivela kuhle esizikhukazi sisulelwa ngamanzi ezinye ziyazalela amaqanda yona ifika ihlala ifuka amaqanda ezinye inqanda lela amaqanda iyanigolozela iniqhole
but when you go eat cakes
yeah man
yeah but it says we each one must contribute 100
yeah mama senyamini
okay
phone endlungizwe uhlala xawuzani mame le nkukhu lilonga igugu dibona nje seyinezimpo kodwa ngelilonga nibawuli nyama
endawoni yoba ihoya waya amaqanda hleli ihlale emaqandeni ezinye inkukhu ihlale nesini amaqanda engawazalelanga yona imosha amaqanda ezinye impela iyazisokolisa inzima yengoleni ba izawumosha amaqanda engawazalelanga ngokwezinkukhu zizakhethwa zisuke zisuke kule nesi sihambe ziyozala kwenye inese kwenye indawo ngenxa yenkukhu enye ngoku isisombululo sinye ke ngozale nkukhu
hayi masivumelane kodwa ibikhawule lo mda seyiphile nenyama ezizimilenzi imbiza ke ivuthwa kuqonywa xa umleqwa uvuthwa ulibele ungade kufike neziqhwala naxa utyile uyiloze ndathi kwabantu heyi masihambe siyogala inyama Busa kumbula silaba sifika kuthi roastila zekho inkathi azaphambi kokuba sehle into yokuqala zikhona na
number one man before I put my car off is there a roaster
yes
okay thank you
6 and we're getting free roasters for those days they wasn't roaster
Hey yo tiara sna fumanis bean ngabe ko roasty kan fumanis bean namakwini
Tama
mina mina this is the easy one
and yeah
Jan
bagay tu
one
SB
is
so lala
Siphele sithi masidike kwezi hey hayi man usetyenziwe you nosukwini ungeni lenyameni hayi okwangukujala shokhala emaweni kodwa hey ihamncwa liyagquba ngolwesihlanu mazidishwe zinamakhalane fowunini kusebusika ngohleza iinkomo zingaphinde ziphume ehlatini uba kubani
uthini namfo kamntwini uthi inyama uthandi uba mayicimele
hayi tu inyama mayingacimeli qha kuyacaka uba sithethe ibhungeli inyamba ngoba sonke sibona le nto siyibonayo sifuna laa ndawelala ngayo emveni koko sozele nokuthi ugema kojiwa kodwa xa imicwe uyavuthwa mani ke lahle uba besingabantwana xa sityekeza namhlanje endaweni yobisi besawutyekeza amafuta hayi ke lam lithi ningalicula iculo eliculwa ndim kodwa ubudyakalasha kangomvolo umane ezikrobe esikrobeni busaphumele nawumanodwa embuzweni mna ndiphina ndowakhama ngamandla amafuthi
xa sendiyityeka ngakinyama kuthi makhe ndihambe ndiyoyilungisa ndiyoxoxa amatyala ndibhatale uba heyi a-a kule veki ndizonile kakuhle
Axoxiwe mana amatyala yo ngamandla kodwa isigwebo sethuliwe ungalingi uye kutyinyama emdlo ubhubhile mani okufaka unye kulala ngomqolo
kuyenzeka uba kubekho izinto endidibana nazo ndiba uma eyi le into iyafuna usondululo le yoba eleke kusiza kho mantshontsha ndifundele emnyango ndiyabona ke ngokuba icebo aba lenja funeka ithi xa idumbile ndibe nayo indawo evalele indlela yokwenza loo nto leyo ke ngokufuna ndiyiweldele into endizawuve ndiyifake kuyo ezawulingana naye ikwazi uba ihambe okwala veki uba kusaphingwa ingaphingwa ilenje ngoba ngobe ndicimba mna lenje xa iphingile ibinamantshontsho ndicacile kuba nanga ke efana nayo ngoku into endiyifunayo ndifuna into umatshini owelda ndihaba ndizawuthi ngexesha endinethuba ngalo ndiyenzele le nto yoba ndiyehlule ngoba izawuthi iyawutyeba umhlukana ulumla nje kwayo la mantshontsho yatyeba izawuve ndiqale phantsi
nyanzele kuba ndikhabe izicithi ayivile itule endiyifunayo naxa sendiyifumene ikhona into ezizala ukuthetha ngoba ndifike ivuliwe kodwa zona izinto ezilapha phakathi ziphelele zonke zikhona ikakhulu eyona ndibe ibalulekile ibe into yobana ngaba ndiqiniseke uba xa besithi bayaqinisekisa izawuba lixesha elingakanani funeka ibe ngunyaka uba bayaqinisekisa
uba ikhona into eyaziyo ngezaa ntambo zelusini kukwinto enye yakwehlela ngentambo zelusini bekwazi yeka zazitya phakathi kwelusini ikhona ezawuvela ingakwazi nokwenza nto yemani ihambe emva kanti xa kweze zantambo zivala amathumbu uphuma amanzi onto uphumile kwimazi egusha apha emithele phantsi Lendibaleki lanto uthi xa ufika kungafiki ubusenza lento uyizele okanye wenze lento bekufamba uyayenza. Ukwenje uvula amehlo ujonga jonga ba ngoku ndonakela ngoku imazi ebhushe emithile phantsi inecingo le-razor wire apha ezimbanjini ngoku ke ngo nyanzeleka ndiyibambe into nayanzisokolisa.